Anginibingelele bazalwane ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela namuhla semukele MBAC Goshen devotion. Siyithathela encwadini yabase Philip sahluko 4 livesi lekuqala kuya kulesibili. La khona kufunzeka kanje. Ngako ke bazalwane bami labathandzekako nalengibalangatelelako kujabula nemchele wami manini nisime enkosini ngiyabayala bo Euodia na Syntyche kuthi ababe nekuconza kuye enkosini kunye enkosini ncisini bazalwane ngiyacela ukuthi ngicaphune nje emavi mhlambe lake abukwa ikakhulukati ngilabe basipha iGoshen devotion evikini lelendlulile umfundisi ukhuluma kuba nekuconza kunye lakhuluma ngako umpostoli Paul kule ncwadi ngicela mina kubiyela emva kancane nginake nanga emavi lesitawuthandazela kuwo lathi manini nisime enkosini manini nisime enkosini ku nalengunakako asashito njalo umpostoli ukuthi asime sisime enkosini ngiyacela ukuthi emthandazweni namhla sinake kwekuthi siphila la khona kukholwa kwethu kunyakadiswa ngetindlela letehlukile kukholwa kwethu kuhlolwa ngetindlela letehlukile kuyasibita kwekuthi sibe ngulabatiko kwekuthi sikholwa ngubani sibe ngulabatiko kwekuthi lithemba lethu likuphi sibe ngulabatiko kwekuthi sibukephi loko kuya ukwenda kwekuthi kukholwa kwethu kusime kutawuvuseteleka sibhekane netikhats netimo sicinile sisimile enkosini singa simi kulamanye emathemba singethembi emathemba alelive ngoba konke lokukhona kulomhlaba kuyendlula kodwa uNkulunkulu wethu kakaguquki ngiyathanda nakaloba futhi Paula alobela baseKholose sahluko sesibili livesi lesithupha nelesikhombisa lapho khona kufundzeka kanjena ngako ke njengoba senemukele inkosi Jesu Kristu hambani nikuye semukele bazalwane semukele inkosi yethu Jesu Kristu litsemba lekuphila kwethu injabulo yethu masihambe sikuye singakhweshi aphinze lichubeke lelivesi lithi nisime ngekugcila be rooted nisime ngekugcila kuthi we must be rooted kuye Christ we need to be rooted and not be shaken because we know ukuthi nothing can remove us from him uyachubeka futhi uthi futhi nakhelwe kuye be built in him uyabona indlo lwakhelwe kiyo ungeke waqatululeka lula kuyo it must be in our hearts it must be our prayers that we be built in Christ Jesus our Lord sakhelwe kuye kwesine lakushoko uthi niqiniswe ekukholweni. Be established in the faith. Be established in the faith. Akunandzaba kwekuthi sibhekene nani kuleso sikhathi. Kodwa lekumele sikwati kwekuthi simele kwekuthi siciniswe ekukholweni kwethu. Loko kutawusisita kwekuthi noma ngasibhekene nani, we know who to go to. We know who to trust to. Ngiyabonga bazalwane. Inkosi yemusa ayisibusise sisathandaze. Si establish ourselves in the faith, knowing that our God cannot be shaken. He is God. He is the Almighty. He does not change. Asingenene emthandazweni. Sithandaze uNkulunkulu wethu. So vele ulinzele thina. Egameni lika Jesu Christu. Amen.